kubhlungu ukuthanda umuntu okuhlukumezayo. Kubhlungu ukuba attached to someone who's committed to somebody else. Kubhlungu ukushiywa umuntu osamdinga. Ngathi mina empilweni, yenza sure ukuthi wenza ukuthi udingeke empilweni yabantu. Zenze ukuthi ube yi most wanted. Otherwise you will suffer for the rest of your life. Kubhlungu ukuhletshwa noma ukukhulunywa kambi abantu okhala kubona mona inkinga zakho. But lokhu kuyenzeka. That is why we have abantu abableedayo, abantu abayabitha, abenza izinto ezibhlungu kwabanye abantu, ingoba balinyazwe abanye abantu. Lalela. Mangabe ulimele, make sure you heal before you move on. Inja mangabe ilimele, ikhotha amanxeba eceleni, ayiqhubeki ihlale nezinye, iphuma isi right. Ngiyasaba ukuhamba kanti.